Novuga iko muri kino gihe aho tugeze Gasore yamaze kwitwarira ihuriro TV. Bisigura yuko kandi no muri ihuriro TV babandanya bagira hane bapostinga bisanga mane. Ariko ikibazo ngira ndakibabazi kuko abantu basanga bakina ama comedy abara bakoreje nk'abi wanyu. Sibyo Sami? Wewe nka wewe kuri wewe uko biriko biragenda niko ari wibaza yuko icyambere cyo n'ikibazo cyambere kimwe. Niko ari wibaza ko byari bikwiye kugenda yuko Gasore akwiye kwitwarira ihuriro TV na amisi akabandanya ashira kujya bisanga mane.
So no kuvuga ikintu cy'amere ngaho no kwishura sinza amasezerano basezeraniye kuko umuntu kugira mukorane muragirana no amasezerano but apare yaho gusa natwa abakomedie tukuye kuza turi hagaciro no kuvuga twagirana amasezerano n'umuntu urukurumba tukamenya ati uyu muntu turagiranye nawo amasezerano amasezerano ameze gute ameze kunuko no kuvuga ijya muntu rero aci agenda uko amasezerano mwavuganye atabirekuriye utugirane uturaba ukundi kuntu nyene ugacurondera nyene probleme ni atari urumva umuntu kurinda mucikana mu butungane since mugaba peut-être mu muryango bibavyananiranye
ego jojo na nila mubara baragerageje gutana mu mitwe bamwe baraja ku makamera abandi baragira ibinibi ni nkuko nawe usanga byashise we na sisi kuri wewe wabihaye nicaye cigo wabize ko kuko byarabaye nawe ntwifuza ko bikubako deja
gusa nyine nkuko arabakobwa no munsi nibo ejo ni jewe ntivyari kurinda gushikari abari kugenda abonye n'ubwabo bakavyumvikanira ubwabo nyene hamabigarira hajya pana kubijana imbere ya kamera
Isaac TV ni star boy Mr. Home namaze kushikira kuri mikoza Isaac TV ikindi cya kiganiro cyanyu iyo twa turi home urabona ko tuguma tugenda cyuma juice tugenda ducanga aha kuntu bavuze imira yes bakunzi ba Isaac TV ni star boy genda kuri Isaac TV gile like na comment na share biba byiza gusumba ini Isaac TV papa papa ni sawa
sawa
muragakoze ibana mutera imbere aha nk'umukozi kumwe muzuba muyirangije kano inonzo
kirinda jovi
eh Kiswahili nasema hivi mumwezi umwe mtakuwa mshamaliza Yesu wakunzi ba Isaac TV rukundo TV ngiria ngiria baragiye barabakamera ngabaria wakunzi ba Isaac TV urabona ko tubagunduye yo pako njia huko ya kupita hapa asigaye hari mwide mu jinshi Mukore ahantu hatagira inzira none mwebwe Bakunzi ba Isaac TV ngabari ababayibigeme mu rukundo TV no vuga iko tuko turanyagirwa meme no kuri tereka duci no kugira dushobore kubatangira bagena nirege tubatanye imbere bagira abansi kandi namaze kubashikira ariko ngasinzi ko haraka iramane duhurira kuri hotel iyo baratubeshe iyi ni Isaac TV ni Mr. Home namaze gushika reka ndabe hari inzira nga niho bashikira banika Ega tubarabe man. Eh nayihari man, nayari batubeshe. Ha? Batubeshe. Mburira sazi bakunze baiza kutubije. Sha batubeshe. Ari akayira kamanuka kari he? He? Niho baci. Cyano abantu baranyika turabakurikira twabaye abasoda abajeshi usanga bijyana hari igipolisi kidufata jumu yaba dutwaye bagiye hano mu kabare kandi nisonze ngabariya barakase ye baba we bakuzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose gira like na share na comment ku biganiro vya Isaac TV murazi ko namaze gushika kuri mikoza Isaac TV kugira mubandanye mudukurikirana tukume na Juma Jux umukameraman mwiza cyane gose abikora neza cyane muri industry ya music mu gicacu Burundi abikora neza cyane gose ntimureka kumushimira nimuvise igihumba ahubwo rawa uje kuri account yiwe muvugano kimusegere nawe naragishaka ariko nanye ndagishaka ega turamutsera abantu bose badukurikirana turazi ko ari menshi cyane gose hari abari za Canada hari abari za China Thailand hariho abari muri Europe nshatse kuvuga ibyo bihugu byose byo muri Europe kuko ndazi ni byinshi cyane gose ngerageje kuvuga za Belgique France tuvise abantu badukurikirana ya no muri Africa re ini Isaac TV murazi uko twa matubahereza ibintu kumwanya bigashika kumwanya Juma yes yaba byiza gusumba ndabona bari ko baratsa n'umuriro nga sinzi ko tugira tujye inyama
yesi ndibwa ndabaza aho n'ukuru nace
bamwe bahara bavuga yuko imivumburo itabaho
mumeze neza murakomeye
uyu ni wa mwigeme nasanga ariko aracu
ubu naho musanze mubiki
ya nyama zawe zari zibishi
atanitse wigazuye
zari ziryoshe
kumbe leo sitakupa suna nikuta kwangu
choma hapo tukule yesi bakunzi ba Isaac TV bakunzi ba Rukundo TV gila uno munsi ndaronka pompompo
mana
mana ningena kavura kaguye
eh wacurije rogo wayishurise
iyo churiko urana none abantu batipe nibazi gusome ngira churise hari amasode
cyo
we kiganiro cyatangwe je rimumbwire ko nza guca kamera
yego
kubera munsi Sammy no munsi ndaronka pompompo ko mbona ibi na refresh mabuje meze neza
eh meze neza
eh star
ego ndashimye
nime ko kumututwara hiyo urutwara mu hotel gute kandi abigeme bari ngaha nk'ubu ho cyaba bya bintu gabisanga umuntu asabye pompompo umeze neza mama
ego
ukundo TV mune bagira akonzi bari kumbuzi bigira ibintu bigenda neza Jesse incha ikiganiro turabandanya ntuma tugikora isaha yose
ni sawa
nene kumegura tinya kandi
wabije je na kamera
ni sawa
Nyama
mbisa Isaac TV reka duse nabagirante duse nabamanza kurindira gato kugira umuntu umvume ngabagira bazane ngo ivyo kujya nene aha ni mu kabare Muganene habara kabenze ngaha nibaza n'inyama y'inka cyangwa y'impene bakunzi ba Isaac TV gira like na comment na share kuri Isaac TV mwibagire na Rukundo TV murazi ko aba bantu murabizi yo tuba turi kumwe ni guzingusara nyene tugakora ibintu bimeze neza cyane gose mugende kubashyigikira kuri channel yabo ya YouTube niko bitwa ni Rukundo TV utugira subscribe Sabonnez mu rurimi rw'igifaransa kugira bigende neza cyane gose rero mwicare nyene muri maso kuko mu mwanya muri rugira wake ni stabwe kuri mikoza Isaac TV behind camera ni Juma Jux ya amahoro y'Imana bane n'abakunzi ba Isaac TV nca kiganiro nyine urabona ko tubandanya twabasanze aho bari ko barakina urabona ko twabavumba hariya bari birutse imivumburo mwabonye ko yabaye twabakurikiye mugabo turutse dutoya aho bari murabizi Mr. Home namaze gushaka kuri mikoza Isaac TV ndakora neza bigashimwa abatabishima nabo ntakundi kuko umuntu nakundwa na bose sivyo nazi ni mudukunda ni mukunda Isaac TV cyangwa ni mukunda Rukundo TV ubunyene nimba utari umubone wa Isaac TV cyangwa wa Rukundo TV wamaze kugenda sivyo none igaziko turavugana abakunzi ba Isaac TV ari muri kamera gatoyi avaye ko ntangura ikiganiro murazi ko ndabakunda cyane gose kanda rero subscribe kuri bano baniga ona tucicaranye na wa muntu akunda pompompo ari umuntu yambiye okay reka tutangure ari presentation uno mwigeme no vuga ndamwibutse gatoyi reka tumuramutse nawe nabaramutse kugira bigende neza cyane gose abakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda reka mpere ino iburyo bwiwanje mama umeze neza
ego nimeze
mama cyangwa ni sister
mama
Nafisabana.
Eh.
Ubwo se wagize mariage nuno muniga ndiko ndabona ifoto mwambaye makanzu.
Eh n'umugabo wanje.
Eh. Okay, dugire presentation gato kugira tutangure presentation kugira ikiganiro hama kibesho murazi. Ikiganiro ni show.
Nitwa Donata, mama cha kubimbi, byose amazanye.
Mama chande.
Mama cha kubimbi.
Cha kubimbi ni giki? Ni kizigo ni gitoki ni gicu
ni zina tu ry'umuntu akaze
mama cha kubimbi Donata niko yituriya hama twese tujya kuri uno mwigeme nawe bamwita ikayi present ko gena sanga nari ifunze
hello bakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane nitwa Shugwe Gemara Center nkabanzwe ku izina rya Shugwe
mu muziki wa Jimenga wari ubuserieze bwinshi
niko na amariko niko nama
urakoze una ni Mr. ushaka kumwa pompompo ngo cubikora amahoro y'Imana bane nawe kwanza
cyaje na muhungu wa mapompompo sindi
nk'abakobwa
eh umukobwa cyangwa umugore cyangwa umutamakazi
donata uragwa pompompo
none donata donata ni Imana iravyemera
eh nene wa undi nawe umwe nabona kuri anniversaire
eh
umwe nabona kuri anniversaire
oja
eh
cyatwara amazi gusinyura
eh
divorce Bacha divorce infinitive. My name is Mr. Sammy, Mr. Pompompo, Mr. Kacherewa, Mr. Tontoti DJXY Pompompo. Umwami waba pomporayi.
Ngere nko gupompora urakaze.
Cha yeah.
Ni jambo yo gupompora kuko nibaza ko arundi rurimi kugira abashore kubimenya en profondeur. Batumva ijambo yo iyo jambo gupompora. Pompompo.
Umva pompompo no kuvuga ninja zo mu gitondo no kuvuga je ndumuntu wa mbere ninja zo mu gitondo cyane.
Yeza kunza aradukwefye ariko ubizi araza kubimenya ariko ari umwe mwigemeye to ari ne je namubonye ngaha ntibaze kwiganukiza kubandanya reka nawe tukuramutse uramutse nabakunzi ba Isaac TV deja namaze kuramutsa turamutse abakunzi ba Isaac TV kandi uraberewe
merci ndabaramukije cyane
ni bashavure ko nababwiye ko babire
ndabaramukije cyane abakunzi ba Isaac TV ni twari semana irafashe
turi kumwe na Alice turi kumwe na Donata turi kumwe na Shugwe turi kumwe na Sammy umwami w'abapompozi rero iyi ni rukundo TV novuga yuko basanzwe bakina filme kandi aho bageze ubu unye amakomedi ni byinshi novuga yuko bari ko baratera imbere cyane gose hajya gutera imbere kwanyu mu bikesha ndi kuko twese turafise wo dukesha ibyo dukora nimba nkuri kinye kagenda neza mbafise umuntu ndagikesha
tubikesha Imana yo mu ijuru
urase
cyane gose ahantu kuvuga je mu mfite monasenga rimwe mu mwaka kuri bonane morangena nkashimira Imana ati mana wakoze kundinda accident wakoze kundinda guterinda zibitwarire wakoze mana warakoze mana ku make urumva muca makensenga rimwe mu mwaka kandi iryo rimwe ndasenga nijuru rikuguruka ni Imana ikanyumva
Shugwe byimaze gukora maze gukora byinshi maze gukina comedy nyinshi cyane gose. Kuri uno mwanya ni cyo kintu uvuza gushika ko wifuza gushika ko gitangura gukina comedy zawe gushika kuri ino cyuru tarashika ko wifuza gushika.
Mhm. Kira juste subirira mu sinaringa.
Bo iyo umuntu atanguye iki natanguye akazi cyo baravuga ati ntegezwa gushika kuri iki vya nkabikonda. Hari byo maze gushika ko bimwe ni cyo kintu wifuza gushika ko gitangura gushika n'umutarashika ko ariko wifuza gushika ko kandi binana na support ikeneye wo shaka gushika.
Okay, hama jeki urifuza gushika ko kirahari gusa nyene nibanga ryanje sinababwira ngo ni iki gusa kirahari.
Cyamushaka umugabo.
Umugabo ndamufise. Namusitse muhira niyo mpamvu ntuvuga ngo umugabo.
Umugabo ufise, buri kuri ahenda abantu bake basanga inbox mambaza ngo shuka ngo arafise umugabo koko.
Ndafise umugabo.
Nkora wabimbaza.
Ndafise umugabo. Ndavuye
ngo Sammy ngo numugore.
Oya, twara hanye divorce numvise ko ubu unya bagize mariage na Donata.
Bize ko ufise umugabo muhira, baza kumusanga inbox bambwira ngo mbega ngo nivyo ngo Sammy barakunda inashu.
Oya bige sibyo ubu unya wumvise ko ababagize mariage je twara hanye divorce yafashe umugore we nanjye fata umugabo wanjye
umugore we ni Donat
Donat
abana aba ngo nibo twere nari se mucamudushira
he mwe namwe mucamubanga couple
oya kandi afise we turabajene marie amashugwe wihangane mu byukuri so ndibaza kugira ngire divorce nawe niwe wabitanguye ego
okay reka nibariza akabazo gato ya Alice mbega wibaza Alice ko ari iki gituma abahungu cyane dukunda kubuzwa kwinjira mu byumba bya bigeme ni kubera iki
kwera mukubagana
mvura yabaye nyinshi tuje kugama abakunzi ba Isaac TV mvura iragakoze iragakoze reka nce mbaza Sammy nawe nk'umuhungu nkanje Sammy nako nababaza kino kibazo ati kubera iki abigeme bakunda kutubuza kwinjira mu mashambre y'iwabo ni igiki banyegeza ugasanga n'umuntu uri mu brother wiwe ugasanga ni sister wiwe mukuru wiwe mugabo muri cyo ugasanga arakubije kwinjira muri shambre ye
so no kuvuga abayanka ni haba ikintu bita en accident orientale en accident kubera abakobwa sinzi kumaze kujyamana n'umukobwa abakobwa bajyamana nabi akaguru bagaterari na kandaria rero abafise ubwoba ati haryo kwinjira muri chambre ugacusanga nawe agahuzu ari wa umutanzero ari wa ari ya muri suruari hacaba defile pam 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 pa ni andi ucusanga urateyinda mushikawe ukumba niyo mpamvu ara bababuza kubera iki kubera urabizi nyene bya bintu nibikizwa Eh pompompo niraba ngo nimushikawe niraba ngo arinde. Ego niyo.
Nzanza nari kubibona. Urumubuza Sammy wenyine.
Ego vrema nuko bimenze.
Urumubuza kugira mu cyumba wawe.
Aha pana mbarije gute kandi turarana.
Ah uhunye numubuza.
Oye gute kandi turarana.
Nacho bitwaye.
Ndamubuza gute kandi ari umugabo wiwanje. Wabutse umugabo kwinjira mu shamba.
Wavyumise pompompo cyo bisigura abantu muri ko muradukihana ndazi maza kumba cyo bisigura. Sawa.
Hey,
why
are
you hosting? Ah, yes, in the head. Okay. I got one in Chigani, no Vayuko, no Vayuko, no Vasano, Zama comedy, kind of Babichina is a Chanegos, Kuraka, Jacquino, no one of the Koran is a Chanegos. I forgot to reckon in Chalinga on agenda Ruha. No Vayuko, it's him with you, your comedy, Sandukina Macomedi, Nayona Cabaho, Narukundo TV. I wish you was a single and a Nachi. Uro TV, Uro comedy, Michochi, Mokuko, Uro, Basangovaki, and Macomedi, Chicken Manachiko comedy. In any Rukundo TV, just Ravuka, Kundo comedy, Kuko, Basangovaki, and Macomedi, no Vay Communication or Gear, how to Geze, Gasore, Yamazakuari, Uro TV. Bisigura yuko kandi no muri Uro TV, abandanye bagira ne bapostinga bisanga man. Ariko ikibazo ngenda kibabaze kuko abantu basanga bakina comedy abara bakoreje nkabi wanyu sibyo Sammy wewe nka wewe kuri wewe uko biriko biragenda niko ari wibaza yuko icyambere cyo n'ikibazo cy'ambere kimwe niko ari wibaza ko byari bikuye kugenda yuko Gasore akwiye kwitwarira Ihuro TV na amisi akabandanya ashira kujya bisanga mana
so no kuvuga ikintu cy'ambere ngano kwishura sinza amasezerano basezeranye kuko umuntu kugira mukorane muragirana no amasezerano no kuvuga ngo iriya n'indi nzu je no kwinjiramo umbaze ivyo muri nonzu vraiment ndakubwira kuko inonzu ndayizi mugabo iriya nzu ntayonzi but apare yaho gusa natwa abakomedie tukuye kuza turi hagaciro no kuvuga twagirana amasezerano n'umuntu urukurumba tukamenya tuyu muntu turagiranye nawo amasezerano amasezerano ameze gute ameze kunuko no kuvuga ijya muntu rero aci agenda uko amasezerano mwavuganye atabirekuriye utugirane uturaba ukundi kuntu nyene ugacurondera nyene probleme ni atari urumva umuntu kurinda mucikana mu butungane since mugaba peut-être mu muryango bibavyananiranye maze konanira na monani mu majambo peut-être no bacha bajya but mugabo jumbaze ivyo muri runo rugo rwanje ntwara
rega nibarize shugwe nawe sama ariko arankwe pagatoyi shugwe ni sawo nanjye kibazo ngenda kubaza gitumbera kuri wewe ndiko ndaja kuri ihuriro cyane kuko bajya anye vyabashikiye sinifuza ko bishikira rukundo TV sibyo nico gituma ndiko ndagirageza twubakane muri byose nimba nje kuguteza imbere mu kiganiro kugira abantu babandanye babakurikirana nuko mbashaka namwe mubandanye mubayeho neza ego jojo nanila mubara baragerageje gutana mu mitwe bamwe baraja ku makamera abandi baragira ibi nibi ni nkuko nawe usanga byashise we na sisi kuri wewe wabihaye nicaye cigo wabize ko kuko byarabaye nawe ntwifuza ko bikuba ko deja
jiste uko Sammy yabivuze nta winjira mu rugo gundi muntu wowe unaniwe gutunganya n'urugo gwa ndagutunganya urugo gw'abandi oya
ushaka gutunganya gwiwawe
aya
mugakubwira utunganya gwiwawe urigira kubana
gusa nyine nkuko ari abakobwa no munsi nibo ejo ni jewe ntivyo ari kurinda gushikare abari kugenda abonye n'ubwabo bakavyumvikanira ubwabo nyene hamabigarira hajya pana kubijana imbere ya kamera yego
abise niko bibona nawe
niko ndabibona
wategereje sa Rumi kamera nyimi kigano twakonye ko tuzokorana cyaguma nkwepa nkwepa. Cyefye.
Narafatiriwe.
Ndamubeshe sibyo. Nubwo yuko urukundo tiva higeze ubunye kandi naho ugeze wewe novuga yuko rafa pasigenda bakoresha ikiganiro nubwo yuko niho warukiza. Uko wabibaza utarashika muri urukundo civi niko abasanze.
Oh, uko nabasanze gusa niko ibintu bigenda byiyongera.
Girira akadefu wabasanze ko utari wizika. Yaruziga yuko babagafise.
Nta kadefo na kamwe ndababona kuko n'abantu bafite urukundo
yo naragusaba popompo
oya
sukuneranya icyo
shakaza rahagaze
iyo umuntu ahari twa dufite defo twa dufite na karite tubwire ingeso nziza kuri office abantu batakuze
ingeso nziza nuko nubaha cyane
ingeso mbi
nuko nkunda gutekereza gose kubera hari aho usanga bijena yego
musaka kana ka tekereje sana ne mumushari we yamuhevye sinzi cyugwe nawe tu
ndangaho ni yaje no yo message uko nandika ni yande kuri kunandika ngo share uyo ni nduko kurandikira
we nawe
ta uyo uyo muntu kurandikira ni inde zane yote zane yote kone ya uyo message kurandikira ni inde uyo muntu kurandikira share ni inde
Ibuze kuko hari byinshi mwarondeye mu karonka ariho ni byinshi mu kirondera n'ubu mutararonka Sammy kuri we ikintu mwarondeye n'ubu mutararonka kandi mwifuza kuronka ni gito
so ikintu cy'ambere timu y'iwacu ndashaka emilio views maze kuronka mu matwa sa 5 sa mugwa sindarunka emilio views iyo emilio views niyo ndikundarondera kuri YouTube hamikindi nacho uno mwaka dufise projet nini tumaze iminsi duko turavugana n'abanyarwanda nivyacamo mu kwa gatandatu cyanke mu kwindwi babandi babagenzi bacu baravuga ngo inshallah mugwa kipenda turashobora kujya mu Rwanda gukorana na bamwe mu bakomedi yo mu Rwanda hama twa turavuganana kandi nabandi bo muri Tanzania imana niya bikunda izo nizo projet dufite zibiri zo kujabuka imbibe kuko nga mu Burundi vraiment turiko turakora nga mu Burundi turiko turakora twaragiye igitega turakorana n'abakomedi n'abakinyi baninde bigitega so ubu naho rero harageze uko tujabuka mbibe kama njyo mbibe so nkuvuga rero bientôt
muri abaroko
yapo ni tugube turi hahandi nyene abaki
abaroko
abaroko nacho nzu muroko chrome no kuvuga rero dushaka neza naniza yuko tuzojabuke ego mu misiri imbere kandi tuzojabuka ego
okay ni byiza cyane gose ndashobora kubaza umubano uri hagati ya Rukundo TV mumbabane ndiko ndasoma rusako umubano uri hagati ya Rukundo TV umeze gute
baza donata bano vumenga ntukura mubaza
ndakubajije ntwara handi je ndakubajije kibazo cyo wahe nawe ndamubaza cyo wiwe
mubaze donata rero none nashatse ko acishure cyo cukimanda cishure
cyo wiwe Mubano na gute mahuje.
Twe tubanye neza.
Aho ni fresh.
Je numvise nakubare none. None cyaheza.
None fakiki.
Bakunzi ba Isaac TV murazi ko ndabakunda cyane gose ni Mr Home na ndi kuri mikoza Isaac TV ariko tuse n'abasoze rikigani kubera ndabona menga barafite ibindi bagira bakore
eh yego aha waje usanga turi hane mu kabare tugomba tujye nka team hari umufanzi yavuze ati mwe acyane watumiye mu kunye soda mu moyo na
cyangiye
yapo ego
teni turi
Mr Bera bamwita Krista Bera
ha ni turi
muke mugara kamera zanyu za Isaac TV muke mutaha kuko nkawe star boy ndazi nkawe ngaho hamwe wonywa ugatangura kuboregwa ndazi ko utangura
guje si ni inzoga vraiment ubu twatanguye amafungo deja
ah okay imana ishimwe ndumva
inshallah
abwo munyarutse 18 test aragera kugira mugende
aho usanga bafise mu rupanga abantu babamizima kugira afungure kuntu zenya kufuta
oya mwe mugende 18 test aragera none kandi tashaka mwe mu bijya ni mugende ahubwo mana
cyaka kujya vyiwanyu 18 test aragera
no yani aragera mukama abwo
ari sereka ndagushimire wose n'usozera ikiganiro kugira sozere mu mwese agira akajambo avuze nimba ari nakajambo ka personnel mara ashaka kuvuga nta na kimwe nimba wagumurondera nk'umuntu mushora ko yaga bidaciye kuri aba tig pe urashaka kubivuga bishe kuri exact
abantu ndondera cyane bagira ama views baduha ama views vra kuri Isaac TV kuri Rukundo News TV kuri Rukundo Burundi TV turakeneye ama news vra
turakeneye cyane ama views n'ababone benshi yego hama ikindi ndabashimiye cyane ukigoro mwagize mukaza kuturaba yego mwese turi muri byinshi mugabo twashoboye kuyaga mandize neza cyane
bizina ni ryo muntu rukundo mucamuronka n'abantu babakunda cyane ngira ngo sinzi
usozere mabuke
no musi naho wigize mu marayika
cyane hama twashimiye abakunzi ba Is Active twongera tubasaba turabasavye mugende kuri rukundo TV nge subscribe sivyo cyambu cyarisi ndama views birababaje basha ugasanga umuntu uhanze azi sinema z'abarundi zinganuko muga wewe umurundi witwa ngo umurundi n'umurundi kazi ugasanga sinema iyi imwe y'abarundi ntunze urumva ngene babaje basha mukunde byuwanyu mukunda karanga
kiwanyu
ego frem cyane cyane ama turabashimiye bakunze ba Is Active nubwo badusanze hano keke shoze cyo byumva namwe
ne sivyo vyiza aheje gusozera mutashugwe no musi yategereje sana yahora mvyonga mu kiganiro no musi sinzi igituma yategereje usanga iriya keke shoze sozere donat
turabakunda bakunzi ba Is Active turasabye mugiye subscribe muri kuri Is Active na rukundo turabakunda cyane
baga bizu
ayo
ezura baha bose igifanye wabute wabute
No, kurabasoma.
Uru abose iyo minwa yawe ni yabose.
Eh. Ba kufise umushiya nibi.
Ngomeje ushaka umushiya.
Soze.
Sembona je nawe kubana je nawe. Divorce ni vuba.
Bari barakubunza.
Eh, nawe bari babirwa bakumbira ngo uyo ngo nabafana ngo uyo ni muberanye nkahakana. Ama. So nagomba wavuze turangize nagomba mbaze Starboy muramuzi niwe muntu novuga aradukunda cyane muri Isaac TV aradukurikirana sana so nagomba ndamubaze nimba hari nka filme zitatu ziwacu bamaze kuraba
filme zitatu ziwanyu ndamaze kuziraba n'ikimenya amenya urazi wagiye munzi y'amahera make uca usanga hari ibi diamond ushuvayo wiruka urisha amafaranga 5000 suko mira kubomora biragukubita makofi ehe iyi ni nayo urihira taxi idemu Guaruzi kugira ukubite pompompo sivyo urabizi
urukundo bwa comedy twavuga sezo ayo na makomedi urwo ravuga
ibintu ndaba nkatwe nkumva njyo
ah so turumva aragerageza mugabo uze muze muragira jeme hama so reka ndabashimire bivuye ku mutima bakunzi ba Rukundo TV bakunzi ba Iza nkurugo ruboko rwawe hejuru rumengo ni ditoni runani Bakunzi ba Isaac TV turabashimiye sana bivuye ku mutima mubandanye bwa bumwe mugira Rukundo TV kandi nacho ndafise najyo na gasheni na ruguruje bita Mr. Sammy Comedy muce mujya kumushire ko jeme hama n'uyu mugore wanje ni umumizisi akomeye cyane ngano kwa tabahe gapera rap madami wape
turn
bandanya
wape swape rapi Tuwumfise urujwi rubi ni gukuranga kuririmba.
Awe ndakwiyamye nawe ugomeze.
None muri ori ngira babone ko babone ko mfise umugore azi kuririmba. Baririmbire bumve.
Mugende kuri kuri channel yo anja YouTube ni gift official mugiye subscribe.
Ririmba gato ya bumve.
Kwa no gape.
Eh.
Ririmba gato tu.
Cena amagi wa muhaye.
Oya mbona ntaraboregwa yataborewe ntaririmba. Bye bakunzi arukundo.
Yes bakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Rukundo TV murazi ko twakunda cyane gose mubandanye kubashyigikira bano bigeme ndetse hari n'abandi mutabona bicaye ngaha ni menshi cyane kandi bakina neza cyane gose hari n'abandi bigeme ntabonye umwe yavuga ko Facebook bamushye bitoki iba mu magara amasinzi sinamubonye ngaha nawe ndamukunda cyane gose ari hose big up sana ndabakunda cyane bakundi ba bakunzi ba Rukundo TV dukurikirana ivyabo kandi nabakunzi ba Isaac TV nimba urumwe abone wa Isaac TV cheke kina manda bivuga cyane nimba urumwe abone wa Isaac TV gende ushyigikire naba kujya udushyigikira ni washyigikira naba je bizongera gusumba kuko sinkundi uri kuranshigikira jewe jenye ndashigikiye basaza banje bashiki wacu ako nshigikira jewe jenye no tumubireka ifo yuko dufatana mu nda je simvuga simunda kuvuga menshi ariko ndakunda kurakara kuri ico kintu je ukanshigikira ndi jenye ne uzobugiza makosa shigikira urabe ikiganiro ci wanje ameme tucuja kuraba ibintu vyaba bigeme na basami zoba byiza gusumba murazi ko ndabakunda gira subscribe kuri Isaac TV Rukundo TV ama bamizirima nabo novuga yuko turi mu kwezi nyene kwa Ramazani mucha muvyumva nangu mubandanye kujyoherwa murazi ko ndabakunda bamizima bose mudukurikirana big up sana ndabakunda ciao ciao bye bye ni Mr. Home kuri mikoza Isaac TV behind kama kwa kumwe na Juma Jux
Isaac TV.